Hello, sis. Ngicela ubuze ase office yabafana bafana ezo. Good, good. Uthetha ne speak person sabalandeli be Orlando Pirates ne president yabalandeli be bowl Africa yonke. Every Africa. Utumelo Trom, akho nto uyihlekayo, akho nto uyihlekayo. Mamela ke sisi, ndifowuna ke ngoku as i-president yabalandeli bebhola iAfrika yonke, every Africa, even abalandeli baseCongo ndiyi-president kubo. Yintoni le niyenza kwiCongo? Hayi, 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 sisi ayikho le nto niyenzayo. Mamela, sohleka, akho nto uyihlekayo. Into ebesiyifuna apha kuni ilula kuba nikore nje amanqaku eberayithi ngokwebe mabini then siwine. Into zii-qualifiers, into esiyifunayo kukwalifya apha sisi, not isigezo. Nisile nina ngoni yakhe 5 goals, into le niyenzayo. Guys, sisi, hayi, sohleka, ayikho le nto niyenzayo sisi. Aba bantu bakhethwe ngothenjwa, bakhethwe ngothenjwa aba bantu bazomela ilizwe labo, nina niyabahlambalaza. 5 goals, yintoni leyo? Yabo ngoku i-country funeka ivalwe yonke next week ngoku because everyone is very excitement, abantu bonwabile bonke. Ayikho le nto niyenzayo sisi, and asinamali thina ocelebrata siyi-country. Yintoni le niyenzayo? Utrobile.